muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radiyo ijwi rya Amerika mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindu basuhuza, ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Mu Burundi uyu munsi imirimo yose yari yahagaze i Bujumbura, abakozi bose bari mu kazi ko gusukura umujyi.
Akamo kanyine cyo umukuru w'igihugu yateye abakozi abakoresha bakakiye neza cyane, kubera ko isuku ari ikintu gikomeye rwose. Burya harya isuku zakindirwara ahako kwivuza ukwikingira.
Gilbert Nyawakira ni perezida w'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Burundi. Abarundi n'abanyarwanda bavuye mu mikino ya Olympique yaberaga mu Faransa nta mudari batahanye. Muri Tanzania polisi yataye muri yombi umukuru w'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu na bagenzi be. Naho Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza barasaba gahenge mu ntambara yo muri Gaza. Ntimujye kure rero, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Amakuru tuyahere muri Uganda, aho umubare w'abantu bahitanywe n'inkangu y'umusozi wahirimanye ikimoteri cy'imyanda umaze kwiyongera kugera ku bantu 23. Nako Uriane Itangishaka yaduteguriye inkuru.
Iryo sanganya ryabereye ku mugwa mukuru i Kampala. Abantu n'ibitungwa byabo baguwe ko n'umusozi usanzwe utabwa ko imicafu mu gacimbiri ka Kitezi. Ibyo byabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, bitewe n'imvura y'isegenya yaguye. Umuvugizi w'ibiro by'igisagara cya Kampala yemeje amakuru y'icyo gitigiri cy'abaguye muri iryo sanganya. Yabibwiye itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP, avuga ko ibikorwa byo kurokora abo baba bakiri bazima bibandanya. Ku munsi w'Imana, komiseri w'akarere uwo musozi urimwo Yasine Ndide yavuze ko mu bahasize ubuzima harimo abana batanu. Perezida Yoweri Museveni yatangaje ko yagenye akagwi k'abasirikare bagiye gufasha mu bikorwa byo kurondera abo baba barokotse. Yongeye asaba ashimitse kumenya uwahaye abantu uburenganzira bwo kuba ahantu nk'aho habangamira ubuzima bw'abantu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Tanzania. Uyu munsi polisi yataye muri yombi abayoboke bakomeye b'ishyaka Chadema ritavuga rumwe na leta. Muri bo harimo umuyobozi waryo Tundu Lissu, wigeze kuba depite mu nteko ishinga amategeko na kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ibindi na Fidele Niyongabo.
Aba bayobozi b'umugambwe Chadema bahagaritswe mu gisagara cya Mbeya kiri mu bumanuko bushyira uburengero bwa Tanzania. John Mrema, umuyobozi ajejwe gutangaza amakuru n'imigenderanire w'umugambwe Chadema, yavuze ko abakiri bato 500 bashigikiye umugambwe Chadema nabo nyene bahagaritswe n'igipolisi igihe bariko batera bagana igisagara cya Mbeya kwitaba iryo koraniro. Mu nyuma yaho igipolisi cyabasubije iyo bari baje bava. Igipolisi cya Tanzania ku munsi w'Imana cyatangaje ko cyasohoye itegeko riziririza amakoraniro y'ugwaruka rwo mu mugambwe Chadema. Cyawagirije ko uri gutegura imyiyerekano irangwa n'uruhagarara. Zari bitegekanije ko umugambwe utunganya ikiganiro kijanye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka kuri uyu wa mbere. Byari byitezwe ko imikangara mu mugambwe Chadema igera ku 10,000 ihurira mu gisagara cya Mbeya mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Umuyobozi mukuru w'umugambwe Chadema Freeman Bowe yatangaje ko yiyamirije yivuye inyuma ihagarikwa ry'icyegera ciwe Tundu Lissu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Chadema John Nyika hamwe n'abandi bategetsi bakomeye b'uwo mugambwe. Mu butumwa ku rubuga X, umuyobozi mukuru w'umugambwe Chadema yatangaje ko basaba ko abategetsi bawo, abanywanyi bawo n'abawushigikiye bose batawe mu mvuto mu bice bitandukanye byo mu gihugu barekugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa.
Noneho tujye muri Sudani. Amashyirahamwe yo gutabara imbabare aratangaza ko imyuzure ituruka ku mvura nyinshi imaze ukwezi igwa imaze guhitana abantu 34. Leta yo ntakirabivugaho. Uriane Itangishaka nanone.
Ibiro by'ishyirahamwe Croix Rouge yo muri Sudani bivuga ko abo bantu bose baguye mu kigwati cya Abu Hamad mu buraruko bushira ubuseruko. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP rivuga ko abategetsi bo mu karere ka Kasala batabaje amakungu ku munsi wa gatanu basaba imfashanyo yo gutabara abagiramiwe n'imyuzurire iri muri ico gihugu. Intara ya Kasala iri ku mupaka wa Ethiopia ihana na Sudani, irimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiramiwe n'ingaruka z'imyuzurire yasenyaguye inzu nyinshi. Buri mwaka hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cumi, uruzi Nile rubagwaduze bivuye ku mvura y'isegenya isenyura amazu n'inyubakwa ikanahitana ubuzima bw'abantu. Bamwe mu bagiramiwe n'iyo mvura y'isegenya rimwe na rimwe bahitanwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi.
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza barasaba gahenge ko mu ntara ya Gaza muri Palestina, aho Isirayeli igiye kumara umwaka irwana n'umutwe wa Hamas. Fidel Niyongabo.
Ijambo ritera ko kamo ryatewe kwigikumu na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, umushikiranganji wa mbere w'Ubudage Olaf Scholz n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer. Abo bategetsi basabye kandi ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ihagarara buno nyene, abakigizwe imbohe bose bakarekugwa. Batangaje kandi ko abanyagihugu bo muri Gaza bategerezwa gushikirizwa ibifungurwa bakeneye atanzitizi zihabaye. Abategetsi b'ivyo bihugu bitatu barashigikiye umugambi uheruka gushikirizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar na Misiri, ufise intumbero yo guhagarika ingwano imaze amezi cumi hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Basaba kandi Iran n'imigwi bicuditse kwirinda gutera Israel mu ntumbero yo kwihora kwiyicwa ry'umwe mu bayobozi bakomeye b'umugwi Hezbollah i Beirut muri Libani, hamwe n'umutegetsi akomeye wa Hamas ku mugwa mukuru wa Iran, Teheran. Uyu munsi kuwa mbere, umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Israel Yoav Galan yatangaje ko yavuganye n'umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin ku bijanye no kwitegurira ibitero bikomeye Iran n'imigwi bicuditse bishobora gukora kuri Israel. Umutegetsi wa Amerika Austin yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofata ingingo zose zishoboka mu gufasha Israel kwivuna umwansi. Yasiguye ko igisirikare cya Amerika kiriko kirongereza ingufu zacu mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru ndetse n'ibindi biganiro byose mushobora kubisanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga y3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukora isuku mu mujyi wa Bujumbura. Abakozi ba leta, abamashyirahamwe yigenga n'abikorera ku giti cyabo bose babyiriwemo, bizamara icyumweru. Ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika bageze ni mu makomini atatu agize igisagara cya Bujumbura, ariyo Muha, Ntahangwa na Mukaza, hamwe no mu makaritiye ayagize. Aho biboneye abantu bambaye neza biboneka ko bari bazindutse baje mu kazi nk'uko basanzwe bakorera mu biro, ariko ico gihe bari hanze yabyo. Biboneka ko bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku aho bakorera no hafi yaho. Bamwe muri abo bari mu mwambaro w'akazi, abakenyezi barimwe bambaye amajipo n'amashati, abagabo nabo amapantaro n'amashati by'akazi biri ku bimenyetso biranga ibigo bakorera. Abari muri ibyo bikorwa by'isuku bari bafise imikubuzo mu ntoki, abandi batoragura imicafu n'intoki bakayegeraniriza aho bari bateguye. Benshi muri abo bakorera muri ibyo bisata bitandukanye ntibashimye gutanga amakuru, ahubwo babona nabo batangaye aho batanguye ico gikorwa, bisa nkaho bari kubakora ibintu batabyiyumvamwo. Abakunzi b'ijwi rya Amerika babandanije baca mu makaritiye atandukanye arimo Bwiza na Jabe, naho nyene abanyagihugu bari ko barakora ibikorwa by'isuku. Uyu twayaze ngaho mwijabe aratubwira uko yabonye ibikorwa by'uyu munsi.
Nukuri isuku hose barikoze, dufate nko ngaha mwijabe twazindukiye mu bikorwa rusange, kandi namwe murabona yuko hasa neza. Byongeye nagerageje no kuja muri ville, ariko ngiye muri ville n'ukuri kw'Imana naje natangaye abantu bose bari ku kivi amana ntiyose yugaye babanje kwanza kuraba ukuntu bogi bagira isuko aho bakorera kandi n'ukuri kw'Imana uravye ubona ko bisa neza cyane.
Mugenzi we nawe avuga kwa kama ko umukuru w'igihugu ko gukora isuko mu gisagara cha Bujumbura kazi gihe
akorera hari isuko nawe binanaruhaye nakarorero keza kuko umuntu ari karakorera ahantu heza n'uje nk'umukiriye kumushorera gacantu ameze neza nawe nyene biramuryohera nico gitumije jambo cy'umukuru w'igihugu twashimye cyane.
Abo banyagihugu bavuga ko ni indwara ziva ku isuku rike zogabanuka kuko usanga imyanda yaraboreye mu bice nka byose bigize amakaritiye
byatuma igisagara kimera nabi ugasanga ahantu hari karadumu rusaje kandi haca abantu b'ingenzi n'abandi
babifashe nk'itegeko twese tugakora n'ukuri kw'Imana nta mucafu uboneka usubira kuboneka mu gisagara indwara zozo twobaza.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Jean Nduwimana avuga ishyirahamwe Orikome atubwira ko nabo nyene bazindukiye muri ico gikorwa. Nduwimana avuga ko na ico gikorwa c'isuku mu gisagara ari ciza ariko gikwiye kwihwezwa neza hakajaho umugwi ugenzura isuku uhereye kuri banyumba 10 n'abakuru b'imitumba
hari hagabitura mabiro benshi urabizi bajya batonda uvuga ko adaba bakirose yabakira aya mvuze ngo abavura ngo bazoguma bakora urumva abavura nabo nyene bakora uko ari ibyangombwa babivuza barose abafu mvuze ngo ntibakore uvuga ko uhejeje gukarariza ibijyanye na migration ibijyanye na voyage n'amavoyage urumva perezida kwama yamba yashitse kuma aho bakorera aho baba nuko bosubiramo ingene intwaro itunganije bajya batwara imitumba mabarabara.
Ikindi Nduwimana yabwiye Ijwi rya Amerika ni uko ikibanza cyo mu Buterere cahora kirunduwamo imyanda ivuye hirya no hino mu gisagara kitakihari kuko abantu bacubatsemwo. Avuga ko atakindi kibanza leta yatanze cyo gusukwamo imyanda. Kuri we ibyo birashoboka kuba ari byo bituma abantu baburaho batwara imyanda n'imicafu bagahitamo kwikinga ijoro bakayisuka kaha mu makanevo n'ahandi. Nduwimana avuga ko ikibazo c'isuku mu Burundi gikeneye ibindi byigwa bikomeye
bakagirane na komisiyo nasionali jejwe kuraba Amerika na pouvoir yo guhana abo bose bakwiragiza imicafu uburyo bw'ibikoresho nuvuga mama imodoka zitwara imicafu naho ziyishira gutora abantu baciye ubwenge mu batwara amakaritsi abantu bazi gutwara koko bazi icyo ari cyo guhagararira isuku
nkuko mu gukora ibyo bikorwa by'isuku hitabiri wa kamuka perezida w'Uburundi yateye abo bakozi kuri uyu wa gatandatu uheze avuga ko wazosanga mu biro azomwisohorera. Perezida Ndayishimiye Evariste yazindukiye ku Kivi ari abo kwiyonga ingo yubahirijwe yatanguriye ico gikorwa muri karitsiye ya Musaga iri muri komine ya Muha abandaniriza muri komine Ntahangwa na Mukaza. Perezida Ndayishimiye avuga ko ari abiyinyuma yahora yibwira ko igisagara cha Bujumbura gisa neza kandi imbere huzuye imicafu gusa.
Nabanca mu gisagara mbona umenga hari isuku ruze n'abanyamahanga harambwira ngo ntabwo mbire proper nasanze mukuburira munsi y'uburiri
nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu heze bitegekanijwe ko ico gikorwa c'isuku kizomara indwi yose dutanguye. Abakozi bose bakorera mu bisata bitandukanye havuyemwo abaganga n'abacamanza abandi bose basabwa gusohoka mu byumba bakoreramwo bakaja kugira isuku no gukubura igisagara cha Bujumbura. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tukivuga kuri iyi nkuru yo gukora isuku mu mujyi wa Bujumbura, mu rugaga rw'amasendika y'abakozi mu Burundi babona ko bizigihe, president w'urwo rugaga Gilbert Nyawakira arabiganiraho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Yewe nitwa Nyawakira Gilbert, wadongoye ihuriro mpuzamasendika CSB. Akamo kanyine cyo mu kuru w'igihugu yateye abakozi abakoresha twakakiye neza cyane kubera ko isuku ari ikintu gikomeye rwose. Burya harya isuku gakinga indwara, burya ahako kwivuza ukwikingira nicyo gituma tukwibarabara mu buzi aho dukora tukijuka isuku ku mashuri, ku buzi bwose bwa leta. Na kera urabizi ko iri mashuri mato cyangwa ahandi hari abavuga ati muhere ku isuku.
None mu mahuriro y'amasindika mwe mwatahuye yuko ari uno munsi wa mbere wonyine cyangwa ari n'ondwi yose mugiye gukorera kuri iryo tangazo ry'umukuru w'igihugu?
Twebwe aha mu mahuriro mpuzamasindika cyangwa amasindika dusanzwe tubikorera ko cyane, ni ukuvuga ko hajya n'icubahiro dukamiye mucoze twe turabyigisha dukurikije amasezerano y'ijana mirongo itanu na gatanu n'ijana munani n'indwi n'ijana mirongo icyenda na rimwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenga akazi rihimiriza yuko mbere ibihugu ayo masezerano byashyira ku gikumi na cyane cyane ijana mirongo inani n'indwi n'ijana mirongo inani na gatanu mbere ruheruka kugira iteka rikomeye rikaja amasezerano ngenderwako amasezerano mpuzamakungu ngenderwako asumba yandi ari mbere ariryo fatiro mu buzi. Rero ayo masezerano twari tumaze iminsi tuyahimiriza kugira ngo leta yashyire ku gikumu. Twaravuga tuti n'igihe leta tubirashyira ku gikumu mushyireho amakomite mu buzi aguma acungerana naryo ko hari isuku, kuko kugira isuku ni ugukinga indwara. Hanyuma aya masezerano yo yaraja kure turekira isuku y'imyanda tubona arashika haraba imyuka ishobora kuja ku kazi, arashika haraba bijya bivuza urwabo, arashika haraba byinshi bituma haba indwara zo ku kazi, ibyo bavuga mu gifonofono le maladi professionnel. Rero hoja n'icubahiro tugiye kumushyigikira cyane rwose kugira ngo aya masezerano ategwe ku gikumu. Uko atewe ku gikumu acasaba igihugu cyatewe ku gikumu ko yakurikiza mu ngingo zayo zose.
Mbega none ni iyihe mpamvu iriko iratuma ayo masezerano aje nyine isuku atareka arashyirwa ku gikumu?
Ngiye kuvuga imvo wahavuga uti leta kumbure aya masezerano abona yuko ayatera umutwaro munini kuko amaze gushyira ku gikumu cyo bita mu kinyamazuru mu giforofono ratification aza yinjira mu mategeko. Mbere hari itegeko rya ingingo ya mirongo ya cumi n'icyenda yo mu bwirashingiro kwa yose yatewe ku ibikumu atayitwa ko ari amateka y'igihugu ari mu bwirashingiro. Nuva rero yuko ntawamenya ko bagira bati aca dusaba byinshi bavuga ko duhirebe duhihije ubuhombyi ntayo leta ko nyine icubahiro yagiye imbere ati isuku isuku niyo magara meza, isuku niko kazi keza. Turibaza yuko kugira ngo ubu bizohinduka agatewa k'igikumu.
Ego none ibikorwa by'uno munsi byagenze gute ko ibisata bitandukanye byari byahamagariwe gukora ibyo bikorwa by'isuku ntabyo babyahungabanye ko twumvise ko abacamanza n'abaganga aribo bonyine bari bemerewe gukora, izindi nzego ibindi bisata byo byakoze gute, byari byifashe gute?
Urumva kubera ko imicubahiro yabibonyemo ko hari agahaze kanini nicyo gutuma n'ingingo yafashe nawe mu gufata ingingo yafashe ingingo sinovuga ko yanditse ariko n'ingingo itari nto na nyabugira butumubwi butari buke ukora ariko ubiravye. Rero kubera ko ari inkebuzo ifise uburemere byabaye babikoze bitwoja muri isoko ninunze ibyo ntibyakenewe ko tumenyesha abarundi bamenyesha cyangwa bikiye mu bandi bakamenyesha bati nyir'icubahiro ubu hose hari isuku ariko byuko guhinga n'ibikorwa umunsi umwe cyangwa tugiye kwama tubikora reka dusubire ku buzi izubu mugabo akanywafu nyafu cyangwa inkoni nini yari ikeneye kugira ngo abantu bose isuku yari ihamagariwe. Reka tubanze tufate ko iyo mingo yafashwe yari ingo ikenewe ibyo yikenewe ejo naho tuzovuga ibindi bikenewe tubwira tuti kumbe nyine icubahiro reka ubundi buzi bukore ese ku bundi buzi bukore.
Mushinga nahe Gilbert Nyawakira, umuyobozi w'ihuriro ry'amasendika mu gihugu cy'u Burundi, turabashimiye ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Nari ndabashimiye rwose.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Tuve mu biyaga bigari tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasigaye amezi atatu gusa kugira ngo habe amatora rusange arimo ay'umukuru w'igihugu. Abakandida Kamala Harris w'ishyaka ry'abademokrati na Donald Trump w'ishyaka ry'abarepubulikani bitaye cyane ku majwi y'urubyiruko rushobora kuzagira uruhare runini rwo kohereza umwe muri bo ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ikibazo rero ni uko gusa urubyiruko rusanganywe amateka yo kudashishikarira gutora. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika irareba niba ibi bishobora guhinduka mu kwa 11 gutaha. Murayumva mu ijwi rya Temistock Mutijima.
Umubare munini w'abatora muri Amerika ugizwe ahanini n'urubyiruko rushobora kugira uruhare runini mu matora rusange yo mu kwa 11 k'uyu mwaka. Byashoboka ko rwanafasha mu gutora umuperezida wa mbere w'umugore mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ariko ni mu gihe rwaba rwitabiriye gutora ku buryo budasanzwe. Rudy Garrett ni umuyobozi wungirije ushinzwe kongera ubushobozi mu ihuriro Alliance for Youth Action ribumbiye hamwe imiryango iharanira guteza imbere urubyiruko.
The reasons why young people are a little bit more dubious about
impamvu urubyiruko rusa nkaho rukigononwa gato yo kwitabira aya matora ishingiye ku gutenguha n'imikorere ya guverinoma yacu iriho ubu. Urubyiruko rurimo gutenguha cyane bitewe n'uko rutarabona impinduka ziba ku muvuduko rwifuza kuzibonaho aho rutuye.
Icyakora kuva Vice President Kamala Harris yemejwe nka kandidat perezida w'ishyaka ry'abademokrate habaye impinduka zigaragara mu bijyanye n'ibyishimo. Nick Ahmed ni umuyobozi nshingwabikorwa wungirije mu muryango Priorities USA, umwe mu miryango ikomeye ishyigikiye ishyaka ry'abademokrate.
Imibare y'abatora b'urubyiruko yari myiza, igira ishyaka cyane cyane mu munsi umwe gusa twabonye ubwiyongere bwa 5% mu bushake bw'urubyiruko ku kwitabira gutora.
Celeste Garvez w'imyaka 19 y'amavuko ni umwe mu bumva barasubijwemo intege n'impinduka za kandidatire.
Mbere rwose hose nateganyaga kujya gutora, ariko ubu Perezida Biden yivanyemo, Kamala Harris akaba ari we wiyamamaje. Nishimiye cyane kwinjira mu isi nshya aho dushobora kugira umuperezida w'umugore. Ubu rwose nishimiye politiki.
Ibi byishimo byabyaye ubwiyongere mu batora bashya biyandikisha kuri lisiti y'itora. Urubuga vote.org rwatangaje ko mu minsi 7 yakurikiye itangazwa ry'icyemezo cya Perezida Joe Biden kwahigamye abantu bagera ku 100,000 biyandikishije kuri lisiti y'itora. Abatora b'imyaka iri hagati ya 18 na 34 bakaba bihariye hafi 85% muri abo bashya biyandikishije. Icyakora irushanwa ku bakandida perezida riracyegeranye cyane, kandi bombi bafite imibare ingana mu batora b'urubyiruko, cyane cyane ab'abasore bashyigikiye Donald Trump wahoze ari perezida akaba umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani. Ibi nabyo Nick Ahmed arabigarukaho.
Abenshi muri bo ntibabona ko ubukungu bwa Amerika muri rusange hari icyo bwabakoreye. Rero iyo abademokarati bavuga ko haciwe agahigo mu ihangwa ry'imirimo mishya ku bwa Perezida Biden, bo iyo mirimo ntibayisangamo.
Frank Russell w'imyaka 26 ni umwe muri uru rubyiruko.
Uburyo bwo kubona imyaka yanjye ni uko uganira n'urungano rwanjye. Ntiwaguma ku mvugo zatwagabanyije imisoro uvuga iby'imbunda n'imyemerere. Ibyo ntibihagije, dukeneye ibindi. Dukeneye muri rusange politiki igira Amerika nyambere. Nta zindi ntambara, nta kohereza amafaranga yacu imahanga, ahubwo nagume iwacu.
Rudy Garrett wagasanga inyota urubyiruko rugaragaza ishobora gutanga icyerekezo gishya.
Frustration does not
kwiheba ntibivuze kutitabira. Urubyiruko rwose rusobanukiwe n'ibibera muri politiki, rwitaye ku birimo kugusa, ntirurimo kubona impinduka rwifuza kubona zigerwaho binyuze mu nzira y'amatora. Icyakora nkibwira ko impinduka zabaye kuva mu byumweru bike bishize byanze bikunze zazanye icyerekezo gishya.
Niba icyo cyerekezo kizakomeza kugera mu gasanduku k'itora biracyahanzwa amaso. Icyakora biraboneka ko uruhare rw'urubyiruko mu matora yo mu kwa 11 kuje rudakwiye gukerenzwa.
Ijwi rya Amerika. Murabizi imikino Olympique ya 33 yaberaga mu Faransa yarangiye ejo ku cyumweru. Mu bihugu byatahanye imidari myinshi twavugamo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga, yatsindiye imidari 126 irimo 40 ya zahabu. Ubushinwa buza ku mwanya wa kabiri bwatahanye imidari 91 yose hamwe irimo nabwo 40 ya zahabu. Ubufaransa bwakiriye imikino bwegukanye imidari 64 yose hamwe harimo 16 ya zahabu. Kenya nicyo gihugu cya Afrika cyatahanye imidari myinshi yose hamwe ni 11 harimo 4 ya zahabu. Abarundi n'Abanyarwanda bo bavuye muri iyi mikino ya Olympique nta mudari batsindiye. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije Tarsis Harerimana inararibonye mu bya siporo kandi wahoze no muri komite Olympique y'igihugu y'u Burundi uko abibona.
Nibaza ko babyifashemo neza kubera ko tugereranyije inkino zabereye i Tokyo hariho akarusho, kuko Kenya yigenjeje neza yavuye ku kibanza cya 19 ubu ni 17 biraboneka yuko igihugu cya Algeria kigenjeje neza, Afrika y'Epfo yigenjeje neza, ariko Ethiopia isa n'iyasubiye inyuma. Ni ukuvuga rero nta cyahindutse cyane, abakenya abo muri Ethiopia hanyuma ibihugu bya Afrika bimwe bimwe byigenjeje neza, nibaza ko hari akarusho mbere bakaba bararonse n'imidari no mu zindi nkino nk'ibi byo kwinonora imitsi bita gymnastique.
Kenya yaronse muri rusangi imidari 14 ntacyatangaje, muravuze ko hari n'ibindi bihugu byo muri Afrika byavyifashemwo neza. Mwo bivuga mushaka kuvuga nka za Botswana?
Ikintu gitangaje abantu muri izi nkino ziheruka kubera I Paris, biraboneka yuko Afrika iriko irata umwanya mu byerekeye atletisme, no kuvuga kuva kuri marato gushika ku metero 800, kuko hariho abatlete birukira ibihugu bimwe bimwe bava muri Afrika. Ariko ikindi nacyo nuko hari ibihugu bikoratera imbere mu atletisme cyane cyane mu metero nkeyi, kuvuga rero kubona nk'igihugu cya Botswana kiba icya mbere, kubona ko Zambia bafise abahinga muri zo metero kuri 400, 200 no ku metero 100 cyane cyane Botswana mbere na Afurika y'Epfo, urabona ko ariko arasiga Abanyamerika. Ibyo nibyo bishimishije cyane cyane.
Uravye naho kubyerekeye abanonotsi baserukiye nk'u Burundi n'u Rwanda, haravugwa umwigeme yiruka ku metero 1,000. Niyo mukunzi Francine, mubona muri kazoza hakinda ashobora gushika ko nahata mudari yashoboye gutahukana?
Goyi ubwo vuga yuko hari umurundi cyangwa umundi kazi ashobora gutahukana umudari, n'icyagoranye ko Francine asa n'uhagaritse inkino. Ariko icyo tuvuga haba mu Rwanda haba mu Burundi, igikenewe n'igiki nuko boja hamwe bagakora bakaraba n'ingene atletisme ikozwe mu isi. Ni ukuvuga bafise abanonotsi benshi cyane, ariko ntiharashika yuko bagira politiki nziza amafederasiyo yabo agakora kugira akore nko muri Kenya, Ethiopia, kuko birashoboka cyane ko abanonotsi babuze.
Inkino zikurikira zizobera Los Angeles ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikihe mubona mwariko muravuga nko kuri abo babanonotse muri Afurika kandi mu karere kacu bo kwitegura kugira ngo ibyo mwariko muravuga izo nzitizi zihave?
Igikorwa na manama, igikorwa nuko borondera abamenyereza bakomeye, igikomeye no gukorana n'ibyo bihugu bikomeye cyane cyane nko muri atletisme. Twovuga yuko ibihugu byacu bitateye imbere, kuko ubonye nk'u Rwanda rufise abakinnyi mu magari bashika mu ngeganwa ryo ku isi no muri zezo olympique, ibintu bitangaje cyane. Ni ukuvuga hariho izo nkino bakwiye gukora bakabandanya bakora ari mu Rwanda ari mu Burundi, kuko kuvuga mu minsi izoza mu myaka izoza bashobora gushika kure. Ubu icyo tubona byosaba Afurika nuko benshi bakora cyane nkino nyinshi bagakora nk'uko babigenjeje, urabona bafise aho bageze tugereranyije na Tokyo, ni ukuvuga Los Angeles muri iyi myaka ine isigaye, ni ukuvuga Afurika ishobora gutera imbere tugereranyije n'ibyakozwe I Paris.
Ndabashimiye cyane.
Abantu 34 n'Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza barasaba agahenge mu ntambara yo muri Gaza. Intambara yo muri Gaza igiye kumara hafi umwaka, Israeli irwana na Hamas. Ndabashimiye cyane rero, mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza, murakarama.